umba uphambili kwe-agenda ibikukuvalwa esi sikhewu somanejala. Kodwa iDA, ACDP, UDM neFreedom Front Plus bathi khange banikezwe ithuba lokuphikisana nomnyumba ubuxoxwa. Oku kubanyanzele ukuba barhoxe kweli bhunga. Babanga ngelithi kungoko ke apho kuthe kwaqeshwa ngokungekho semthethweni umanejala. Bathi bachasene noku.
Currently, where we stand, the DA is of the opinion that the appointment of the city manager is illegal and it is fraudulent, and if needs be, we are ready to litigate.
Kodwa somlomo uthi intshakraca, uthi khange kuqeshwe manejala, nanjengoko kungakhange kubekho mananoneleyo kwibhunga.
I noted the hands and I noted that it was 50. The secretariat, again, counted by two people, came to me and said 54, and because the other half of the room left, the message that was passed to me said that it's carried. That is what happened with the election of the permanent city manager. There was no quorum at the time.
I-ofisi yesebe lolawulo ngokubambiseneyo nemicimbi yemveli nayo khange kwazi ukutsho ukuba ingabe umanajala uqeshiwe kusini na okanye akaqeshwanga. Kwiindaba ze-SABC, ndingu-Andangqonji, eGqeberha.